Asante bro.
How are you, bro?
Ndio hivyo 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 ndio tulianza bro.
Haya, tusonge hivi nyuma. Wewe songa nyuma. Oya. Haya, fungua nafasi hapo. Haya, sasa fungua nafasi hapo tafadhali.
Haya, nenda. Haya, ondoka. Kupewa ondoka. Ukipewa nenda.
Thank you.